Epino maber manyien nite dala maler nosiki manyaka chien kendo mudho onge
Nyasaye
Nyasaye no ywe pi wangwa onge tho kata kuyo
Dorangeye mag lulu edalano maler yorene magdahabu kendo mudho onge
Nyasaye
Nyasaye no ywe pi wangwa
onge
onge tho kata kuyo
Dorangeye ne oklor edalano maler aoch gi mamol kanyo kendo mudho onge
Nyasaye
Nyasaye no ywe pi wangwa onge tho kata kuyo
Kanyo ok gidwar wang chieng edalano maler to nyarombo en lerne kendo mudho onge
Nyasaye
Nyasaye no ywe pi wangwa onge tho kata kuyo ogikwal katandalo